abakozi bakorera mu ruganda rukora amabati n'imisumari Superbat bari kumwe n'abajeje intwaro hamwe n'abakora mu gwego ko kwivuna abansi bifadikanije n'abene gihugu bo muri zone Ngagara karitsiye y'icumi muri komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura mu gikorwa cyo gukora isuku mu gusibura umuserege kwibarabara yo kuri Shanike hamwe no kwibarabara ica inyuma y'isoko kwa Sioni kuri wa 2026 gitugutu umwaka w'2024 tabu wanga Stanislas ajejwe igisata cy'ubutunzi muri Superbat avuga ko bakoze ico gikorwa mu ntumbero yo kwitabira akamo k'umukuru w'igihugu ahamagarira abene gihugu gukora isuku mu gihugu cyose.
Abo Superbat twaringiye k'umukuru w'igihugu ko bashwashwa ngo yatuze gukora isuku twabisanze tumenyereye imbere y'uko twugurira ihinguriro twari twabanje kwitunganya hose imbere n'inyuma nibabara mu natiko twayubakishije bwa mbere ryari rimeze nabi hanyuma tukokarana ameze nabi ca turakoresha turashamo utubuye twakoze iryo ngari ryari inyuma twatanguye kugenda nabi mugabo by'isuku twabitanguye hakiri kare hanyuma n'abakozi twaramenyereje ko tubiza gukora isuku bwa rusange hamwe kenshi turabatumako tugasukura indani mu ruganda umunsi wa gatandatu hanyuma n'umunsi wa gatatu twaje hamwe nabo muri kartiye esiye kugira ngo dushobore gukorera hamwe ibikorwa rusange nibaza ko ari intango atari ubwa nyuma tuzobara tubwira gutyo nyine baramaze kuko ibikoresho bikenewe byose kugira abakozi bose nibaze bambaye ngo babuze ibikoresho bakoresha
muti none Superbat yatanguye ryari
ishyirahamwe ryacu twagiguriye mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka hanyuma tumara umwanya atari muto turongera uruhushya rwatangura kudandaza hanyuma tukagenda muri BBN kugira batwemere yuko ibyo dukora bidafite ubuziranenge kugira dushobore kubigurisha mu Burundi no hanze y'igihugu byari maze umwanya mugabo inyuma twararonse seritifika itwemera yuko ibyo dukora amabati dukora n'imisumari dukora atabuziranenge bifise dushobora kubigurisha mu karere ka East Africa hanyuma turiyunganya buhoro buhoro ukwezi k'umunani niho twugurura iri shyirahamwe urabona heza amezi atatu gusa mugabo ibyo twakoze amabati n'imisumari twari twakoze yose yari myiza cyane rwose ibyo twari twizeye ko tuzogurisha amezi atatu bwacu bayigura mu kwezi kumwe gusa kubera yuko amabati twakoze basanze amabati meza cyane rwose amabati akomeye kandi atagira atabungwa kuko hari amabati asanzwe hanyuma n'amabati ari special kubera yuko iyo umuntu arimo arubaka mu bisanzwe basanzwe gukoresha sizi ko urabona ibati ry'imetero rimwe hariho metero cumi siga ku mpande n'imetero cumi siga ku mpande amabati iwacu siko ameze usanga yinjirana hariho ibyo bita ikigabo n'ikigore gusa kandi ibati ryawe ikigabo n'ikigore bishobora gufatanya urumva nta gice na kimwe gitaka nicyo gituma rero amabati yacu baca bayubwira cyane n'imisumari dukora basa ari isumari ikomeye cyane rwose nayo nyine ubu muri sitoke nta n'amake dufite kubera ko bayirukiye cyane rwose twibaza rero yuko mu minsi iri imbere tugomba gusubira gukora bishimishije turabona ko twakora amabati ashobora guhaza igihugu cyose twongere turongere n'isoko zo hanze hanze y'igihugu kugira dushobore kuronka amafaranga y'agaciro ashobora guteza imbere igihugu hanyuma rero twebwe dukora amabati n'imisumari gusa niyo twatanguriye ko
muri Superbat rero ngo bafise umugambi wo gukora ibikoresho byose byo kubaka kugira ngo bashyire mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cyihaye
bise imigambi yo gukora ibikoresho byose byo kubaka nkuko mukuru yabisabye ashaka ko mwaka wa 2040 ta bikoresho bivanze byo kizaga mu rwacu. Ni migambi yacu rero n'uru mwaka kagiye akavuga ati ngiye kugenda gutembera ishyirahamwe namaye karibu azahoze aritembere tumwereke ibyo dukora hanyuma bikenewe ndabona cyo guterera kubera kurya umutwe muri 2008.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana arashimira uruganda Superbat hamwe n'abakora mu rwego rwo kwivuna abansi kuri icyo gikorwa cy'iteka akabatera kamo ko batogarukirizaho.
Muri kano kanya keza duheje gukora ibikorwa rusangi nagomba mbanze nshimire imwe byo ku mutima ingabo z'igihugu z'u Burundi twasanze ziriko zirakorera igikorwa impande iri barabara gi nyuma y'isoko kwa Sioni nibikogwa bidasanzwe ibikogwa byiteka kandi abashimire ndabakengurukire tongere dushimire isosiete Superbat nayo nyene twasanze iri ku kivi aho nyene kandi koko barumvise akamo twabateye na cyane cyane inzego nkuru z'igihugu aho za proclamier zero déchet mu gihugu cyose ndetse na mu gisagara cha Bujumbura. Rero ndabashimire mwese akajyo mwitavyo bino bikogwa ariko ngira ko ndababwira ko mubandanya kuko iki gikoko cy'isuku n'isukura nico cerekana umusitadin nico cerekana umuntu w'isuku nico na cyane cyane kizotuma tutagira ibigwara byinshi kuko dusukuye aho tubaye canke aho tuca imisi yose navyo nyene biratuma tugira amagara meza.
Jimmy Hatungimana akaba yaboneyeho nakajyo ko guhamagarira abene gihugu bose na cyane cyane ababa mu gisagara cya Bujumbura bakwije imyaka yo gutora kwitabira igikorwa cyo kwiyandikisha kugira ngo bazoshobore kwitabira amatora.
Sino rangiza neza jambo ntahamagariye abanyagisagara bose bari mu gisagara cya Bujumbura abakibamwo abakivukamwo ko kwitaba akamo kamatora turiko turiyandikisha kugira ngo tuzokwitorere indongozi zacu kirazira ko tuzotorwa n'indongozi tutitoreye rero ngire ko ndabahamagarira ejo nuno munsi tugere ibishoboka byose kugira ngo twese abafise imyaka yo kwiyandikisha n'abari ko baregereza imyaka yo kwiyandikisha twese twiyandikisha kuko niteka kugira ngo twitorere abantu azoturongora ejo hagukera.
Mwamenya ko abakorera mu ruganda rukora amabati n'imisumari Superbat baboneyeho nakajyo ko gutanga ibikoresho byo gukora isuku muri iyo karitie.